nanu fiada no na wokum na bible say bra wokum no na san dia no moja e firi ne tim epie no owie ntumi anhwe owie durusu na bra gu asase so no asase ntumi anje asase wosoi buta papa ma asre for na e ren ni na tutushi oh asori ampa na nasem se ma sori na me kura owuo ni asaman safoa na owuo ntumi anni me so nkonim oh asori ampa ah oh we